umqeqeshi weChippa United kwaneleKopo ushayile ihlombe igalelo kanye nomthelela kamakade bona wasesiswini uAndile Jali oshaya igoli kuChili Boys ngesikhathi behlulwa ngo-2-1 iOrlando Pirates zolebusuku. UJali obesehlala izinyanga eziyisithupha engenaqembu ngemuva kokushiya iSwallows ekuqaleni kuka-2024 udlala umdlalo wakho wokuqala usemthethweni kusukela ngoNovemba nyakenye. UKopo uthi lo mdlalo neminyaka engu-34 ubudala udlala indima enkulu eqenjini kakhulukazi ekuqondiseni uzakwaba abancane. Njengobusho nje uyabona ukuthi udlala indima enkulu eqenjini selokho esijoyinile uAndile uziqeqeshe kanzima ngemuva kwezinyanga ezimbalwa engenzi lutho eshiya iSwallows ngoNovemba, kusho uKopo. Ngesikhathi siqala i-preseason ubezilolonga kusasela ihora ngaphambi kwawo wonke umuntu ejimini futhi akakabi namaphesenti angu-100 kodwa ngenxa yezinselelo esinazo maphakathi nenkundla sabona sengathi noma ngasinika u-60 minutes besinethemba lokuthi angasinika ubuholi futhi besazi naye ukuthi sizokwazi ukuba sebholeni kakhulu. Ngakho-ke sinomdlalo osemncane udlala emuva uThabang Malawo akakadlali kakhulu futhi besidinga u-Andile ozosiqondisa ekwakheni phezulu ukunikeza lezi zingane ukuzethemba. UJali udabuka ematatele e-Eastern Cape uvula inkundla eshaya into ecoko emibhokisini ngomzuzu ka-22. UKopo ukholela ukuthi leli goli lizodlala indima enkulu ekukhuphuleni ukuzethemba komdlalo ukuya phambili. U-Andile uzodlala indima enkulu eqenjini futhi ngijabule kakhulu ngaye ukuthi ushaye igoli ngoba abantu abaningi bebelindele okubi kakhulu, kwengeza lo mqeqeshi bethi uzobuye ekhuluphele nakho konke lokho. Kodwa ngicabanga ukuthi ikhwalithi ikhombisa ukuthi ukhona futhi uma eqina ngicabanga ukuthi uzosenza sibe namandla. Ngakho amandla akhe makhulu kithina, ungumqeqeshi esimdingayo enkundleni futhi ngicabanga ukuthi uzosiza iqembu ukuya phambili.